Ngesikhathi litiko letekwatisa tekuchumana netebucwepesha livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenza kwetimali tembuso ePhalamende, iPublic Accounts Committee ngemsombuluko, leli komiti lifune timphendvulo ngekusebenta kwetimali emsakatweni wetitfombe Eswatini Television Authority, lokufaka ekhatsi tigweneti letinkulu talesiteshi lesetigcina titsikabeda kusebenta kwaso. Maphanele omkhulu kuleli tiko pheshe yadube uvetele indlu kutsi lesiteshi sitawudzinga kubanjiswa nguhulumende ngetimali kute lomsakato uphume kule tinkinga tetimali phecelethi bailout nekutsi letinkinga tawusombululwa kuphasa kwemthetho losakhanganywa webroadcasting bill.
Emaplans ethu lamaningi efuture siwabeke lapha kule broadcasting bill nje kuthi nangaphasa yona utawubona ke my moment in full ushintsho la ushintshe nale framework lasebenza ngayo ushintshe nemandate ushintshe konke ne-approach.
Emalunga endlini kufaka ekhatsi umcwaningi mabhuku wahulumende Timothy Mathebula abese abanemankhonyana kulendzaba.
Siyacela controlling officer awufake lunyawo olusha la sitobona ukuthi kwentekani. Otherwise now tawungena kule cathulo lohamba ngato leti umleleti idzala leti mbobo nayo inkinga kuwe.
Uyatshengisa ukuthi le wash bill yale parastatal is too high. 53 million kanti uhulumeni ethola 52 million. And sihlalo ufuna kwenti bati apply mbamba if we were serious to change the situation. Le simo sibi sihlalo lesi akusike ujakayo cause inayibhele out kuhulumende.
Lo sabambe kuba ngumphathi kulo msakato Andreas Dlamini ubese uphendvula imibuto yemalunga endlini.
Besinayo le nkinga yekurenda timoto ngekokuthi timoto tesiteshi setinzala setitinzala nje atisakhone kwenda kahle lo msebenzi bese sekudzinga ukuthi kuyorendwa letinye. Nawe sikubala le rendayo yakhona ukhanda kuthi le rendayo le in 6 months bokungathanga timoto letiningi ngale mali le oyibhadele nje for kurenda lemoto. Umbuto ke bese kuthi asithengi leni-ke then letisha why singathengele imoto ukuthi siyorenta. Kwakhanzakala ukuthi lesihlalweni ngaso le simo sekukweleta kwesiteshi SRA akasirilizeli i-clearance, i-tax clearance kuze kuthi sikhone kuyothenga. Then kanti umsebenzi kufuna ukuthi wendiwe, tinzaba kufuna tifundwe na-prior survey ngelanga. So loko losesihlalweni kusifaka kule nkinga ukuthi bese uba kusayikile ongati ngokuthi uphuma njani kuyo uthenga le mali to get out of that cycle. Kanti at the same time lama-operations akachubeka lo mgodi ugujwa uye phansi. Sigcine sithatha i-risk losesihlalweni ngokokuthi vele asitimise le moto tekurendwa asakhi-ke ngokuthi asifuthi khanza yini kusasa ukhanze ngokuthi sesihlulekeke ukufika la kufanele ukuthi siyofika khona to cover imisebenzi yelive.
Sihlalo waleli komiti Musa Kunene ucele leli tiko ukuthi libambisane nawo lo msakato kude uthuthuke ukhicite netinhlelo letidzingwa sive njengoba uligcabho lawo eMaswati. Edinsabente Eswatini TV kubika samukelisiwe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ePhalamende.